Lefelo leno le ne le gatlha matlho, jaanong ke marope fela. Le tlhamilwe mo dingwageng tsa 1940s e le sekolo seo go rutilweng gareng ga bao ba neng ba itlhomile kwa pele mo Archbishop wa maloba Desmond Tutu. Joshua Matlala a re o gopola sentle seo.
Remembrance ya batho ba tshwana le bo Desmond Tutu. They've schooled here, and then back in Pilem. So, just get out of hand. Bonor Ebia, Kimarope.
Falabu Sini, we Pilemata.
Bashiman Baba, Botsuba, the Lutzavanazi. K had out the Awanagam. And then the Lutzen, the snacks, the Rua Nagam.
Mulumutia Sassinaga, the fences the Guratia, the paves in Little Gamula Ratia.
Unemployment mo Mamelodi e high ba kana ba hira batho mola ba rebuild ba batho batla ba bereka le bana ba ke ba ba itsubang di drugs ba ba say next ba le mo strateng ba kana ba tla ba tlote ruta something about it.
DA kwa Gauteng e supa mogatlo o busang ka monwana me ya re Lefelo leno le tshwanetse go baakanngwa.
All the Rondavels were in shambles. The facility is not fenced, and there is now a pedestrian route passing through.
Lefa palaza metshameko botaki le tlhabololo gala kgona go fithelelwa. Molemo wa SABC News, Mamelodi.